Governor Chukwuma Soludo Kanachi State ya eguligoro Most Reverend Jude Thaddeus Okolo bụ onye nnochiteanya Pope na Czech Republic n'ọgbụgba afọ 14 ya dịka ụkọchukwu ụka Katọlik na afọ 15 dịka onye Papa Nuncio. Governor sonyere ndị ụka Katọlik na Nnewi Diocese, ndị echichi ezinụlọ na ndị ikwu na ibe na ndị enyi na Jamisa dị asọ a chọrọ na ịkwanyere Most Reverend Okolo ugwu na St. Cletus Catholic Church, Otolo Nnewi. Nụrụ akọ maka nke a n'uju.
Ya bụ nnukwu ajamisa bụ nke onye chịkọbara ya bụ onye na-eme emume bụ Most Reverend Okolo, bụkwa ndị nke ndị bishọp nakwa ndị ụkọchukwu bụ ndị kwadoro ya. Gọvanọ Chukwuma Soludo n'okwu ya kọwapụtara na mmemme ahụ bụ iji kene Chineke maka onyinye amara o nyere Most Reverend Okolo, ma dụkwa ya ka ọ kwụdosie ike na Chineke nakwa ndị mmadụ. O kwere ha nkwa na ịkwanite ụzọ a na-arụgasị na steeti a, tinyekwara nke ndị Nnewi Owerri Road, ma kwụsị atamafụfụ ha na-ata n'ụzọ ahụ. Na mburi n'okwu ya, onye Archbishop nke Onitsha Archdiocese nakwa Metropolitan nke Onitsha Ecclesiastical Province bụ Most Reverend Valerian Okeke kwuru na mmemme ahụ bụ nke kpọrọ ka e kpee ekpere, chebakwa echiche ma nyekwa Chineke otuto, ma kọwapụta na ịgba afọ 14 bụ ihe dị mma na akwụkwọ nsọ nke gbadoro ụkwụ na ihe zuru ezu. N'akụkụ ya, ka onye ọchịchị nchere oge nke Nnewi North bụ Injinia Chris Obiora kọwapụtara na mmemme ịgba afọ 14 nke onye ụkọchukwu ahụ mgbara bụ ezigbo ihe ndị omimi, ma kpee ekpere ka Chineke na-akwado ya na ọrụ ọmụ na-arụ. Most Reverend Jude Okolo, mgbe ọ na-ekene ndị bịara mmemme ahụ, kwere nkwa na ọ ga-adị uchu n'ọrụ n'ịbụ odibo Chineke nakwa ndị mmadụ. Nwunye Akanachi Steeti a bụ Dọkịnta Onye Soludo, Chief Cletus Ibeto nakwa onye bụ Comrade Peter Nwosu bụ ndị bịara mmemme ahụ.